Molweni bahlobo, ake nginimukelele nginamukele ngezandla intofo ntofo. Igama lami ngikudoubt waphungula. Uma ukhona ku-Instagram ngicela ungilandele, it's @king_langaba. Abantu bakithi kwividiyo yami edlule ngingabika mayelana-ke nokuthi-ke uhulumeni wethu uCyril Ramaphosa uthe cha yena kazange asho ukuthi-ke i-lockdown iyaphela ngemuva kwezinsuku-ke ezingu-21-ke. Abantu abaningi-ke akade beloke bengibuza bengithinta bethi somdakada kuyithathaphi le nto oyishoyo. Nayo-ke ividiyo-ke lapho kade esisholo yena-ke himself ukuthi nje cha akasho ukuthi emva kwezinsuku ezingu-21 nakanjani i-lockdown izophela. Nansi ividiyo.
And I don't know when the lockdown will end. Some people are saying the 16th of April, but when we announced it, I didn't say what year it will end.
Hayi bantu bakithi-ke kubi ngizofisa ukwazi kunini ukuthi-ke ngabe lithini uvolweni laphaya kwi-comment section. Kanti mesihlabela phambili ingene eyilandelana imiyalezo ka-Rest in Peace lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngemuva kokuvela kwezindaba ezibuhlungu ezithi umlingiso zakhe logazi emdlaleni waku-SABC 1 Skeem Saam akasekho emhlabeni. U-Charles Maja ubedume ngendawo akade idlala ka-Big Boy kulo mdlalo. Okhulumela i-Skeem Saam uSumeya Mahoro uqinisekisile ukuthi-ke impela uMaja akasekho emhlabeni. Uqhube wathi ube ne-stroke ngenkathi eseliMpompo ubesedlula-ke emhlabeni-ke namhlanje nje ekuseni. Kuphinde kwavela ukuthi umndeni uphatheke kabuhlungu kakhulu ngokudlula kwale nsizwa. Abangani nabantu-ke abakade sebenzisana nabahambile bayoveza ubuhlungu ababuzwayo ey'nkundleni zokuxhumana. Lokhu kudale kwe-hashtag Rest in Peace Charles Maja. Waba-ke ngezinye zezihloko ezithrendayo laphaya ku-Twitter. U-Aaron Molosi uthena-ke riyalebohwa, thank you for the talent #RIP Charles Maja. U-Herman uthe RIP ntate Big Boy Maja, Skeem Saam won't be the same without you #RIP Charles Maja. Ubheki Themba Zulu AUTE #SkeemSaamFavoriteActors Charles Maja, better known as Mr. Big Boy Mabitsela is no more #RIP Charles Maja. Kari comment yokugcina ikomenti evela lapha kwaAmanda Dumpo odume ngelikalelo umthiyane kwiSkeem Saam uthena-ke ubuhlonipha wonke umuntu, bomlingisi ebengimthanda kakhulu, ubulingisa ngokweqiniso, ubuyinkakha kwezokulingisa #RIP Charles Maja. Siyidawu TV sibuhlungu kakhulu, sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Mina ngizofisa ukwazi ukuthi-ke ngabe lithini uvulweni mayelana nalezi zindaba, nokuthi-ke ingaba le nsizwa le uzoyikhumbula ngani na. Ngicela uhambe uye lapho kwi-comment section, ungakhohlwa ukucindezela i-like button ne-subscribe button ebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma ngi-upload i-video. Nje phinde ungilandela lapha kwi-Instagram, it's @king_langaba. From Musomdakadaka ngithi sengihembe.